Master Key.
Mama ungeza chumvi utamkolese, hey. Kwenye kisiwa cha Malawi Davi mina wetu jimwage, ulivo barikiwa kiuno zungusha nyone, hey. Wale wanao kuchukia wenye sumu wafu
you.